Lolo zinto namavu samile kulokuthi amasandawana azogcina ekhuphukile yize eqale kabi isizini. Ompetha bePremier Soccer League, iMamelodi Sundowns, bakhethe ukwehlukana nomqeqeshi uRulani Mokwena ngemuva kwamasonto ebasize bevikela isicoco sabo sasekhaya. Amasandawana abesekhuphula umanqobamnqithi esihlalweni, aphinda aqasha uSteve Kompela, base bengeza noRoman Fools eqenjini. AmaBrazilians awayiqala ngakahle isizini yasekhaya njengoba bekulindelekile kulandela izinguquko ezenziwe eqenjini lezobuchwepheshe. Ku-M108, iSundowns ehlulekile ukunqoba imidlalo emithathu ngesikhathi, bagcina sebedinga isikhathi esengeziwe ukuze baqede ipolokwane City kuma-quarter final. Ngemuva kwalokho, base beguqiswa ngo-2-0 sekuhlanganisiwe iStellenbosch kowandulelo wamanqamu. Unozinto Ronwen Williams uqinisekile ukuthi iqembu lizovuka yize liqale kancane. Uphinde wachaza ukuthi ukuphuma kwaMokwena kwabathinta kanjani abadlali. Sonke sasondele nakhulu noMokwena futhi besizuza lukhulu, kodwa iclub yathatha enye indlela, kusho lo mdlalo neminyaka engu-32 ubudala. Yebo, besazi ukuthi kuzoba nzima kwasekuqaleni, kodwa sibona abanye abantu abangakuboni. Siyabona ukuthi sekusele igxathele lodwa ukuthi sibe yiSundowns abantu abayaziyo. Kuyabonakala uma sizilolo ngokuthi sikwelinye izinga eliphezulu manje, nokuthi ke emdlalweni yethu sibe nebhadi kakhulu. Kwesinye isikhathi uma izithiyo zenzeka kusene isikhathi, kusuke kuzokwenzeka izinto ezinkulu kakhulu. Ngakho-ke abantu kumele baqikelele ukuthi bangasheshi ukuthi iMamelodi Sundowns iyafa. Ngiyajabula ukuthi lokhu kwehluleka kweqembu kwenzeke kusene isikhathi, ngoba manje sekuzoqubuka okwehlukile kuthina ukwazi ukuthi sihlanya kangakanani ngokuwina. Futhi sikulangazelela lokhu ngaso sonke isikhathi, futhi ilokhu okumayelana neqembu sifuna ukuba abangcono kakhulu kukho konke. Ngakho-ke manje sesihluliwe, sekuzobonakala intukuthelo, futhi uzobona iSundowns sehlukile emasontweni nasezinyangeni ezimbalwa ezizayo kuphethe uWilliams. UWilliams ubelokhu engadlali ngenxa yokulimala ehlombe okumenze wangakwazi ukudlala kusukela kuphela isizini ka-2023-2024. Lo kapteni waseNingizimu Afrika unethemba lokuthi uzoba sesimweni esikahle ngaphambi komlenze wokuqala umzukuswane wesibili we-CafChampionsLeague, lapho bezobhekana khona neMbabane Swallows ngempela sonto.